tugamba basawo omukyala bw'aba azze mu ddwaliro oteeka omukebera mu bukyala otunule ku mumwa gwa nnabaana era abakyala bangi basobodde okuwonyezebwa lwa musawo okugamba kankole ki kamukebere munda mu bukyala ndabe naye ate n'ekirala abakyala basinga nabo tebagala kukeberwa ki mu bukyala kuzitundu bya kyama so nabo tebakyagala.